extent.
100%. Seven smartito uyenze. Umadida udida yenkinto. Contract yakho bayenze. Ukuthela nje ugeza. And futhi Madida akadinga utekela ingulube, akadingwekela ifishi, akadingwekela ini. Uvele usebenzisele uMadida. Akadingi kukhonekthwa negazi lakho, akadingi ini. UMadida nje ufika uthi tha emanzini. Uthi Madida, na indaba, ngicela ungididele. Abathandi bayo iTsoho TV uProfessor CM Lekhuleni uvusela ngithi mhlazi u28 September until ngey 4 zaka October ngine special lapha eSwaziland kamanzini Eskom ngithi hey zobe zibuya zonke ithwalo bafowethu ngaphandle kwamaboys nani ngithi mina kuyobe kutholakala nga 20,000 umuntu akaze ne 20,000 ngesandla sakhe ukubhuka is only 1,000 rand ekamanzini South Africa yonke ivumelekile kuya kuphi kangwane umuntu akaphathe imali ngesandla cash asiswipe eSwaziland uyobaphethe 20,000 yakhe ngesandla sakhe lekamanzini bese uyakhokha thathe into yakhe umuntu ofuna lesithwalo esisha seliphondo uyoba sithola nge-80K, ngithi 80,000. Owafuna senyonga, uyoba sithola nge-100K. Okuyimalini, kuyi-100,000. Ngithi bafowethu, hayena phela. No lona athi mina prof, ngifuna amaboys, 50K. Uyoba sithathela wona. No lona athi prof, ngifuna amaboys abe ngowami, 100K. Akayokhokha enye imali. Cash esandleni, akuna 50%. Thank you.
All right, welcome back to Tsoho TV. We're wrapping it up on this very cold Wednesday morning. I'm here with Prof. Prof, I don't want to say much. Fani Madida.
Yeah, my foe too. Hey, kwasuka my daughter. Niyamazi Fani Madida abalandeli beTsoho TV. Now, sathi uyayibheka. Fani Madida bekuyindoda edlala ibholo. Ifoster yonke into. Ifoster. Yey, ifoster. Hey, mawuthi backline nangu Fani Madida. Bongamswele TV. Fani Madida, Fani Madida, Fani Madida. Nangu Madida bafowethu, odida inhlupheko, odida abantu abathi umsebenzi wakho sophelile, odida umsebenzi abathi ngeke uphinde ubuye la. Kunabantu bracket abafungelwayo, kunabantu ubuye stadium ajabule kakhulu ibhola winile, kusasa mafika lapha bathi kuyendoda nokutshwala, we are fired with immediate effect, enhle pack and go. Khululeka. Ukhona Madida. Come Monday inside. Mobuya la puti mina ngiphethe uMadida. Da 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 da.
Umadida. Wenzani uMadida?
Udida. Abantu bahleli bathi no wena sakufuni la. Ungene. Umanjistrate athi hayi wena unecala. Ungene. Athi hayi Dismiss. This case is closed. I don't see any wrongdoing here. Uthi hawu. UMadida utfike wadida lento. Wayidida
lento. Wena. Prof, so uMadida udida abantu.
Udida abantu.
For in. For ukuthi ngingaqoshwe emsebenzini.
Ngaqoshwe emsebenzini.
Not found guilty.
Don't find guilty.
Misconduct ayikho.
Ayikho.
Alright.
Imali yakho ethathwa yipoko. Imali yakho edliwa ukuthi uyayibamba ezandleni iyaphunyuka. Fani Madida.
Mauti imali ethathwa ipoko usho kanjani like as in like abantu aba that normally say ukuthi ngiyahola nge 21 mar 25 I'm broke.
Yes.
Okay.
Ngikhuluma ngabantu abanjalo. Ngikhuluma ngomuntu othi prof ngiyaplana mina. But akukhonakala uMadida.
Okay. Prof, the question that I want to ask is this. So if ngizodida umagistrate ngizodida obani man ngakhona ukudida umfazi wami. And this is not a joke. Ukuthi bengise stadium that bengakho stadium
hayi kumama khohlo bra KB khohlwa uMadida udida nje into yokufuna ukufaka enhluphekweni nento yofuna ukulandela lana asibadidi bafowethu la kukhona undoza la sidida yilo kanjani umuntu othi prof isigubhu siyangijampisela asimniki simnika nanga uMadida othi prof no mina vele ngifuna igujwa simnika nanga and into futhi yona bra KB into emnani uMadida uyadida all right
but prof if uMadida uyadida then it means ukuthi if nginomsebenzi ngiyasebenza i contract yami yaphela ngasebenzisa uMadida ukuthi baye extend
100% sebenzisa uMadida uyenze uMadida udida yenkinto contract yakho bayenze ukuthela nje ugeza ande futhi uMadida akadinga utekele ingulube akadinga ukele fish akadinga ukele i uvela usebenzisela uMadida akadinga ukukonnecta negazi lakho akadinga i uMadida nje ufika uthi cha emanzini uthi uMadida na indaba ngicela ungididele
then I need to ask isipho kuMadida onomoya
cha manje sadlala kudala baye bakufihlele into bathi ma ungayithuli ngesikithi bam kwaja nje ukuthi ushaya icelini akusisiproko lesi uMadida imithi brakebi ehlanganisiwe e-powerful imithi ngoba la bafowethu kunabantu abacasha bosibara emsebenzini kunabantu abacasha abaqosha ngoba ufuna ukufaka uzakhele wakibo so la akubhukula akunomsebenzi wakho oyophela la
ungakhona udida umashonisa
uyothatha ikoloto uthi ufuna ukudida umashonisa ngichaba futhi manini bafuthi hhayi ayaye ngiyala la sidida into yomsebenzi into yamacala not icala lamashonisa ama umnika imali yakhe bafuthi hhayi ayaye hamba umnika angekho
so angeke udida ulo but if you say ukuthi leno akusisipoko kuyenziwe ngemithi kuphela it means ukuthi it does not mean ukuthi if ngithatha uhlophe ngingadisturb uhlophe. It means ngingayithatha even if ngohlophe u-green mamba or any of those things.
Yi, ungayithatha uma uphethele ezoyithwalo ngoba kuyizinto ezizophilisa wena nomndeni wakho. Akusizinto futhi ezizobulala umntwana or ezibulala ugogo.
Okay, so it's safe lento.
It's safe.
Okay. How long will it stay before if I...
Yabona, as long as it's so bracket, or as long as it's a ayipheli
okay
but ma iseyiphelile ngaphakathi uyabuya siyareload
okay
uza kuphela ne 10,000 okay. Bangasabuzi balandeli betsoho TV ngiyabaza 10k bafuwe 10k
that's the amount
the amount there's no deposit in 10k okay 10k exactly identified by
Truecaller okay. All right prof
start
siyabonga ke okay?